botshelo re botshelang ke botshelo bo sa iketlang a ame mafoko a nnesetswe pula ntitle ke ntse le tlapaleng ke mentamong le tlapaleng kgamileng kutuleleng ngwana matlhoka go hema ga ke re selo se maaka go bo sepharamao ka maditshinitse o rantso o ka roka ba utlwa bopuo ka mamang ba ithama ka lesong le go baya batho sentle le go ba naya semelo se e seng sa bone bo he would never do that. A kana maaka ke gone go bontsha tlotlo ya bofelo o le mo entirelong ya ntwa dumela o ka dumela gore motho ke lenyeloi go diragetseng ka moono wa malobeng wa motsadi ke motsadi wa bana botlhe e seng mosadi go diragetseng ka moono wa malobeng wa mmantima omphele ngwana ga jaana thaka e potlana ya tshimane le tshetsana e setse tletse itshekile keledi mobileng ka mmankolobetse mo metse o nkitse thoko le moso ka sente e punyang kgetsi a go diragetseng ka kutlwano monyebo boitumelo le maikano a dirilweng ke batho bobedi ba ba dirileng ba tle go kgaogangwa ke loso a kana nyatsi eo ke yone loso rra kana mma senkarabe a karabo ipilung kana nna ke mmotlana ga ke itse sepe ga re tlogela go ikutlwisa botlhoko itse botlhoko ke bokoa jo bo tlogelang mmele gore mmele o tle o bone go iketla ga ke morwa modikologa ga nkitla ke dikologa nnete askis ga ke goronkgetse ngwana mma nnete ke gore ntho e sa obolweng le go ntshiwa legogo ka go tlobolwa ga e fole pholo ya yone ke lobadi le le sisimisang mmele ka bolladu jo bo nyeretlanyang ditokololo tsa mmele lerato ga le setse lebela bobeding utlwe ka monyebo setshego le go bopa ka nako dingwe le atle le phuruputse dikeledi le go di rothisa jaaka pula ya medupe lerato ke ngatana e thata e retetseng go thubega jaaka tshipi e tatileng go rusa karaka kalo o ke mosimane o molele ka seemo ke thabo ka leina tshitanya ka sefane ke mosimane wa mmina phologolo ena ka dimatshope ke mmina tholo ke morolong o nthua o thibe.